sichitho hlawe ngasilobufalo obudlala zaswe ngivume ngushini uphe
lalo lo shot beyazona kuzoba isidini